Hello hello bakunzi ba One by One TV ni zero ko mumeze neza aho muherereye hose mwe mumeze neza je namameze neza kurusha mwebwe so uno musi nkuko mubibona ndahantu hamateka ahantu hasa neza cyane ndi kumwe n'abasore babiri abasore b'amateka ndibaza yuko mubibona mbega muko muri baza uno musi Lohashan yavumbuye bande mugamora cyuko ntari umuvumbuzi uno musi nasanze abatsipa ahantu batekereje ahantu batuje navuze ati hinge tugende tuvugane abiri atatu kugira tumenye ibikorwa byabo twabonye yuko byarabisohotse ku munsi wejo wahise nibikorwa bimeze neza so uno munsi rero nko mubona turi kumwe n'abatsipe babiri ni soja team ni team imeze neza cyane tubona yuko n'abatsipe babiri basigaye muri soja team ariko kare twa tuziko ari abatsipe batandatu mbega byagenze gute kugira basigara ari babiri mbeko basigara ari babiri barya abandi bane bavuye baracyabafasha mbega koho ubu bimeze gute rero ndi a gauche ndi a droite ntangurire he gende umukobwa merino bro turakuramukije
nabaramukije cyane
urameze neza
neza neza cyane ego
turasabye kwanza avant ya byose ubanze uidondore ku bantu bo batakuzi canke wabakuzi kugira bakumenye kurusha
so ni MCDJ Bull the original black color the brother from another mother the mastermind the computer and the machine gun PFLA power first ladies after
urasinda kubyigira muri amazina yose nibuka do MC numvise ikintu cha MC VIP
ego kirimo kirimo cyane
None ukukuntu ba amazina tutubwiye nayo wawe gusa canke arayandi biki n'ibiki
So nayo wanje mugabo ayo ababyeyi banyise ni irakoze Alex Ale Yego
Ala vyagenze gute kugira urondere ayo yandi mazina mbega nakazi ku muziki ko bakaragwe amazina canke ne washimye kwironderera
So nakazi ku muziki ariko cyane cyane novuga ko ari na inspiration umuntu abafise mu bijyanye n'ivyo arimo Yego
Muga numvise ikintu ca MC ivyo ivyo MC vyavuye
So jewe nkuko no bivuga narabaye mu DJ narabaye mu MC ego gushikaho ngera hano ngeze muri uno mwanya ego
mbega tubanze tugumane nawe ko wabo mu DJ ukaba numu MC ibintu byo kurimba bya kujemo gute
So narabikora mugabo kuririmba vrema yari guyanje kandi narabikunda cyane kandi narabi pratica cyane aho narimba ndi hose kenshi
muga twitera ubu yuko ivyo vy'ubu MC by'ubu DJ wabihevye ubu uri mu muziki gusa
ego cyane ubu narahagaritse ubu ndi muri music tu ariko nayo nyine twibagire ko ari music ego nibimwe bihe cyane tu
mugabo ndagusaba ikintu mbira amazina yawe abiri gusa kuko je ndaburi izina nsanga nakwisale mbira amazina basi abiri yoroshe nza kuguma ndakwita
so urashobora kunyita bule cyangwa uhamagaye OBC no problem
uno kuri ngaho nyene bule signifi
okay bule ni izina ry'uwanjye ry'ubustar
Sakinza gute kugira izi gizina cyo bo sindari tawura neza
So sije nagiyise bre nta muntu yitwa izina oya nagiswe n'uwundi muntu
winde yavuye
Yari umugenzi twiganye kandi hari kera mugabo hari izina rifata umuntu kandi rikamukurikira gushika none munsi n'iryo ubustare n'iryo nyine
mugabo kuba nubo batabatumva indimi tovuga zitandukanye bule mu majambo make iryo warisiguriye
So bule birumvikana ariyo bule ikintu kiburungushuye na cyane cyane eh na jewe rero iryo zina ryavuye ku kintu kiburungushuye nk'abantu bakunda gukina biyaha bica bitahura
ego mufashe
ah bule okay numugenzi twa ah akabure sinzi ko mwibuka dessin anime abantu bavye dessin anime akakabure nakivugira akavuye neza
so ndabizi beshi barabye simba na bimbo ariko ani byo harimo akavuga kitwa bula ariko vraiment oya I'm not a dog me oya vraiment
So guys mwumvise yuko twari kumwe na Bull reka tumwite iryo zina muruvuka ari zina ry'amateka izina rimeze neza reka tuje agosh turi kumwe n'undi mu tip je no manda muzi ariko mwibwe ni mu muzi nawe urashobora kutwidondora
yo so merci sana gose turashimye hama je banyitwa kid soja aka hop machine haraba ihora banyitwa ati umusazi arabanyita icamamare abanyita ibindi bintu byinshi nyene bivanye n'ivyo nkora
Mbega ni ikihe kintu wo gukora kugira abantu bakwite mu mazina yose
kubera je cha mbere na mbere ndi umuntu wa mbere wo mu creator sana ndakree urumva iyo turi kumwe twicaranye turi kumwe n'abagenzi canke iki ndakunda kuzana akantu ha creation canke iki akazina urumva mu kirundi bakunda kuvyitwa ngo akazina k'ubuhizi ndakunda kubaha kugatanga ku bandi urumva kubagenza haragira igihe rero nabonyere bagenza baramenyera avuga ati tu petit ni créateur sana ariko je urumva ndi kid soja rivuye urumva ni soja team nkuko wabivuze soja team baravuze ati tutegereza kugira agakidi nawe bavuga ati aka ni ka kid soja kuko nije naragapeti muri bo bose ego ego
mbega yuko umwidondoro waheze nibaze yuko twamaze kumenya hari kid soja na bull ibintu byiswaga yanyo no musindatesa so rero turashaka kuja tukatangura ibibazo kuko ejo aheruka tukabonye yuko mwashize ahagaragara indirimbo y'intwobwa yaje n'amasana mu meza ni indirimbo yaje iryoshe itambika igibon ni indirimbo imeze neza mbega ijya indirimbo kugira muyumvire byavuye he
so kuno twavyumviriye ni ibintu n'inspiration nyene ni kwakundi nyene nkuko nyene nkawo dusanze nyene ya kandi mugana wo tuvumburana nawo
Ubiriza sukuvumburana jewe namenye muri cyamvuga ati gaze negeza gukurikira abandi basore babiri ejo nabonye digite bashize hagaragara indirimbo yemeze neza ntegeza kubakurikira nico tumana bakurikira
nta gahunda ariko twari dufitanira urabibona nawe dusanze aboro nyine twipoye tu nyene turi muri relax nyine isanzwe tu
gusa sindi umuvumbuzi
oya ariko tu ni byiza nta kibazo nakazi kawe nibyo so
mbega kuri rya ndirimbo iyo ndirimbo twavuga yuko ninde yazanye ide yo kuyandika canke ide yo gusohora rya ndirimbo
so ide yo gusohora indirimbo twayifashe turi babiri ego no kwandika turafashanya dukora nka team yani ego cyane
mbega ijya ndirimbo kugira mu yandike kujya kugira mushima ry'amajambo byagenze gute
so ijya ndirimbo ni indirimbo irimo love na cyane cyane rero nta muntu atacye muri love
ego
cyane n'ababikwepa vraiment ari aho bigera bikanka ego cyane rero urashobora guhura n'umuntu vraiment agatuma utitira ego cyane
mbega ndababaza ikibazo ko twabonye mware musohoye indirimbo ikaba ifise amasana mu meza cyane ikaba ifise amajwi meza cyane kandi tuzi yuko twavuga yuko amasana mu yo mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke amajwi yoba azimbye cyane uburyo mwoba mwarabukuye he
so urumva uburyo nizanguvu nyene uburyo nizanguvu nishaka urumva harya iyo ufise ishaka n'ingoga mu kirundi ingoga inguvu urumva ufise ishaka n'ingoga ibyo bintu birakunda so urumva twarapoje turameditate ati uko biri kose reka twandike indirimbo hamwe igihe n'igihe ibintu bizokunda bizogenda neza hama abagenzi baradufasha nyine support ni kwa kundi nyine bavuga ati baje mafise ikintu kimeze neza uriya hakurya kuno numva kwa kuntu nyine muri bwa bumwe nyine baravuga ati reka tubafashe tudufashanye ego hama turaje muri studio ikintu mumva kimeze bien nyine kiraza kirana ko caraye nyine gitwitse nyine nkuko nyine mubivuga nyine
none ko twabonye mwayisohoreye ku muntu akomeye twavuga nk'uko yoyobora mu producteur akomeye amasana mu masoya kuri mu producteur akomeye ama audio ubwo buryo je ndakeneye kumenya neza ubwo buryo aho mwabukuye mbega mwoba musanzwe mukora ibindi bikorwa canke umuziki ni woba ari akazi kanyu gusa
so bwa mbere mbanze shimire abasoja ego abasoja turi kumwe aba team soja team ndabashimire vraiment aho bari hose bubagiraho baba bubahwe kuko n'abantu batubaye hafi cyane baradufata mu mugongo ego gushika kuri ino ntambwe tugezeko hanyuma nk'icyo twita ubuzi twaba dukora mbona ibisanzwe tu kuko urumva turabukora ego aho vraiment turashima imana tu ego cyane
none ko tuzi abantu benshi bakunda kuvuga ati kubera umuziki wo mu Burundi utariha kandi atakamaro k'umuziki warabona mu Burundi en plus imwe mukaba mukora amahera muronka mukaca muyashira mu buryo twavuga bw'ama clip bw'ama audio mwe bigenda gute
so twebwe ni rwa rukundo ni bwa bumwe yavuga kid soldier kwa gukunda ikintu eh cha kintu ubukunda kumva ko wacitangira ego mugabo ufise na confiance yuko badaye tu uko imyaka yogenda ugumye ugikora ne n'umutima ushatse yakizoteba kikagarukana zangu vuba akoresha ego.
So kunzi ba one by one TV nkuko mubona turi kumwe na Soja team turacari kumwe kandi turi kumwe na WhatsApp mbega ndababaze none nkubu kuvaho mutangura kuririmba mwombira com twovyita mu rurimi rw'igiswahili bavuga changa moto ibintu mumaze guhura navyo nko mu muziki.
So mu bintu by'umuziki kweri umuntu arahura n'ibintu byinshi sana gose 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 cyane harama insorite kweri umuntu ahora nayo kandi arengeje kweri yego
mbega ho nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi niwe mu style muvuga mwebwe yuko mukunda kandi mwaba mwipfuza gukorana nawe featuring ubuvuba nka Soja team.
So ibyo nibyo biri mu ntego zacu mugabo kandi abastari ni benshi bariho mu Burundi abastari vraiment mu Burundi barashoboye cyane kandi ubu vraiment bari mu bantu bakurikiranwa ku isi rero bariho mugabo biri mu ntego tuzobamenyesha ego cyane.
Mbega mwamwebwe nka Soja team nikiye kintu mubona yuko umuziki umaze kugira nk'akamaro twovuga nk'akamaro mumaze guhura na ko mu muziki.
Umuziki akamaro ka mbere tumaze kugirana nako karatu kwanishije n'abantu abagenzi inshuti urumva kwa ofete kwagura famiye urumva duhuriye mu by'imiziki canke tugahurira mu bindi mugabo urumva tukanyuhanira muri wa muziki ako nakamaro kambere twe nka Soja team kweri dufise tubona ko umuziki kweri wadufashije urumva kuko utabaho wigunze uri wenyene kubaho nyene ubona ati je ndafise umugenzi akunda iki nkora nanje nkundi cakora canke atari no muri uwo muziki canke iki mugabo ugasanga mwahujwe kubera yakunze ko uririmba nubwo atoba aririmba nawe ugasanga wamuhujwe nuko akora iki kubera akunda kuririmba ego.
Mbega nkamwebwe nka Soja team ko tuzi ko mwahora muri batandatu nkuko benshi basanzwe babizi kandi bamenyereye ariko ubu mukaba musigiye muri bane muri deux personnes mbega abo bandi bane turazi ko basanzwe babafasha mbega nk'ubu hamwe hoza nk'umuntu akavuga ati je ndi ready kubabera ma manager mbega mwomwakira akabera manager muri Soja team mbega mwomubwira gute.
So vraiment twomwakira mugabo twomwakira bivanye n'ukuntu imigambi yiwe inywana n'imigambi dufise kuri Soja team ivyo bihuje vraiment nta kibuza ko tumwakira kandi abantu badufashe turabakeneye cyane ego.
Mbega nikiye gikogo twavuga yuko muri ko murakora mushimikiye ku buryo twavuga ati umuntu naho yobona ibi bikogwa azocaza kubafasha.
So ibikogwa biriho ni byinshi. So icya mbere ni kijya mwabonye kijya nico gikogwa cya mbere cyerekana yuko turi ko turakora kandi dufise projet ndende ego.
So guys nkuko mubibona kandi mwabibonye neza cyane ejo ku rubuga rwa YouTube kuri Soja team hagiye ahabona indirimbo yabo mubona yuko ari indirimbo iza imeze neza yaje ifise amasana mu meza amajwi ameze neza murona yuko yari clip imeze neza cyane kandi iteye igomye cyane mbega nkawe usanzwe uri muri Soja team nakaye kajambo kanyuma wobwira abakunzi basanzwe bagukurikirana.
So jewe akajambo nubabwira no kutugumiza ku mutima hama natwe tukabashira ku mutima tugashira nako. So Soja team turahari ku bwanyu namwe muhari ku bwacu hama turabasabye gose gukora share na subscribe kuri channel yacu ya YouTube, Instagram, Facebook na Audio Mark mudufashe support ego.
Mbega na wewe nakaye kajambo ubwira abakunzi ba Soja team.
So abakunzi ba Soja team canke abantu umuntu wese yumva akunda ibikorwa bya Soja team cyambere no musaba nuko yotitirana natwe muri December. Ya aga partage ibikorwa byacu akagira subscribe kuma channel yacu akagira share akagira comment kugira adufashe gupushinga ibikorwa byacu ego hanyuma kandi na nosaba nabantu benshi badufashe mu bijyanye n'uburyo kubera urabona nibyo turi team umugabo nitwishoboje ego
wala biratawuritse
yeah hanyuma kandi turabakunda cyane tu
ego
ego
nubundi urumva ni numva nitwishoboje arushora kugira amaide akaduterera ati eh wapeti fanya ibi yao fresh ego kwishoboza urumva abarundi dufise ikintu twumva ngo kwishoboza abacha umva ngo ni mu buryo bw'amafaranga no ni mini uko nyene ari gufashanya yego
reka tubashimire cyane
amafaranga yego frema amafaranga kubera mbo ikintu nabonye nk'ubuye mu Burundi nta kintu kimushaka gukora ata amafaranga ufise yego
umva wowe usaba yuko nabo bafasha bubazenira amafaranga
yego babishoboye nsawa ariko na idea yabo turayakeneye cyane ariko n'amafaranga turayakeneye pre yego cyane
mbega hoho kwese duheruka mumenga muri soja team hariho abatipe batandatu ariko ubu tugaheruka hari abatipe musige muri babiri gusa mbega byo babimaze bimeze gute abo bandi bane wabaragiye
so ofete soja team ukoye uko yari iri soja team n'ubu nikwiri yego by the way rumva shatse kuvuga ati soja team ni babiri bari ko barakora umuziki abandi bari mu bindi ariko barahari ego barahari nico gitumana n'ubu turi kumwe limba bafasha ku kijanye n'amaide canke iki soja team ni kwa kundi nyene ego
mbega hoho tugomba kumenya ko musige muri babiri soja team abo bandi buba barasigaye buba baragiye he
so navuga yuko bari kurondera ubuzima niko no byita cyanke imana yarabahezagiye basi yego cyane
none mwe ko mutagiye kuburondera ubuzima
so natwe tubirimwe nuko nyene gusa usibye ko umwe wese abafise iby'Imana yamuteguriye imbere Imana ivuga ati wewe uzoburaha naho uno munsi uri kurakora umuziki mugabe ejo ashaka kuba wabujije mu bindi bintu yego niko byagenze
mbega hoho abo bandi batipe bane bo babasigaye bo babipfuza kugaruka muri soja team canke bo bavuga ati twe tuzobafasha mwe mubandanye mukora gusa canke
oya ofete soja team nakubwiye ati abo bandi nta na kimwe bose turi kumwe turi hafi ariko nkuko nyene bivugwa ati uwo mutari kumwe hafi nyene urumva abafise ikindi kintu akora so bose na ba artiste kandi na ba artiste ba beza bakora umuziki mwiza tukibi turacabirimo nyene twese soja team irakwiye sikuvuga ngo ni turi babiri ngo ngwiki okay turi babiri ni soja team ni babiri mubona ngaha ariko mumenye ko soja team ni umujyango munini igana woshwa kujya muri soja team eh ega no mujyango munini nico gusora kugira ati soja urumva ni sojas eh or sojas numva abantu bose naba soja kuko uravye ibintu bijanye nivyo tuba mu twese tekeza kuba nkaho wasirikare turarondera eh turarondera nico gituma numva bose naba soja nyina bose ariko urumva babiri ntiwo vuga ntikosha tuvuga ngo turi babiri kuko turi benshi
mwese muracyakora kandi abandi
barabateye intege ego cyane gose cyane
mbega hoho kubona mukimuri mu muziki tukavuga yuko abandi yuko nitukavuga yuko bahebye soja team nkuko mwabivuze ati baracari muri soja team barabafasha kandi baracabakunda ariko kukimwebwe mutabaye nk'abandi muvuga ati basi muhebe umuziki mubanze muhagarike gato muje gukora ubundi buzi
so twebwe nkuko twamye tubivuga umuziki turagukunda cyane kandi nubwo bundi buzi turabukora ego rero mugabo urumva ubwo bundi buzi nibwo budusupportinga natwebwe muri uwo muziki turiko turakora urumva ntiwoca wicara ngo uri kurakora umuziki gusa
mbega hoho ko abantu benshi bamwe bavuga yuko umuziki wo mu Burundi utwovuga w'ibujumbura canke wo mu bindi wo mu zindi komine atakamara ufise mbega mwebwe hoho mubamubona yuko umuziki wo mu Burundi wo ufise akamaro nakahe kamaro ku muziki mwebwe mubaze kubona
so urumva hari abantu batahura ukutari kumwe urumva umuziki wo Burundi urafise akamaro kuko kushika nkino saha hariho nk'umuntu usanga nkubona adashobora kubaho urumva adashobora kubaho adafise ikintu basi kimuruhurira urumva mu buzima ugasanga umuziki uramuruhurira urumva aho ico nakamaro ka mbere mu gihugu cacu c'u Burundi no mu bantu bose n'ibintu byose urumva umuziki je nkaje nko ndagufata je ndofata ko arakantu n'induhuro yanje tunyene nakantu n'ikintu kinduhuriranye n'ikintu nkunda ndagukora nyene numva ko ndabikunze cyane urumva ndabinumva ndabivivamwe numvuga ati umuziki n'ikindi kintu yego ofete rero ngahaye mu gihugu kuvuga ngo umuziki ngo iki akamaro ngo kumarira ngo canke iki umuziki umaze kuba ukunda je ndumva ko kamaro kose nako nyine ko kukunda kuko nta muntu ushobora kwinjizamo ngo muziki ngo ukunde ku nguvu ntibishoboka ntibikunda urumva ni nkuko ni hari n'undi usanga afise ikindi kintu akunda ati ndumumekanisi ukacumbwira ngo we ngo genda ukore ngo ikimekanisi ngo ku nguvu ntibishoboka ariko urumva umuziki nyene uwiyumvamo ukunda ariko nyene jewe kuri jewe numva nyene ko muzika ari kintu kweri ahubwo twaba tukabaye dukunda ko ni kintu kiruhura tu kiragabanya na stress sana gose uraba relax sana
mbega mwebwe nka soja team aho mwoba mugeze naho mwoba mvuga ati aha tuko turakora kandi tuko dukora ni nguvu na ni nakahe bo no vuga yuko ni hehe ahantu muba mwipfuza gushika nkamwibwe nka soja team kugira muvuga ati twebwe ahantu turahipfuza gushika cyane
so twebwe nka soja team turifuza gushika kure cyane gose vraiment nka jewe ndifuza kwibona kuri scene ya BT Award ngiye gutora agashimwe
yeah
cyane ngiye gutora nka trophy muri Nigeria nkuvuga muziki wa soja team twifuza yuko uteza imbere igihugu cha mbere na mbere uteza imbere natwe tuzogire abo dufasha ya aba jeune abafakazi imfuvyi yani umuziki wacu dufitiye projet ndende kuko dukeneye kuzogira icyo ufashije kinini mu gihugu cy'u Burundi ya
mbega nitwoheza ikiganiro ukunyene tutabanje kumva amajwi yanyu canke ibintu vyiswaga mugikintu twosaba kwanza nuko twosaba kwanza uwatanguye kwanza kuririmba R&B mu ndirimbo shasha mware mubonye ku rubuga akaduha kwanza ico bita akapera mu rurimi rw'igifaransa
yeah so ugomba ko ndayihindura mu rurimi rw'igifaransa kugira ibi akapera okay
Undukuno makea mukopkuri mfura ufite kinyabufura girls like una bibura urankunda nkibura gatumutswe ngatakara aswenzo gutwari muhira mwereke papa mama ndatitira nkaburi cyo mvuka ngatitira iyuri kwivola I spend my money ndatitira nkaburi cyo mvuka ngatitira iyuri kwivola I spend my money Jelina
okay turumvise akapera y'umutipe asanzwe yitwa amazina yiswaga nibaze ko mwese mwayumvise ariko twaronse verse ya mbere turashaka kujya kuri verse ya kabiri okay be ready action
yo ni kid soja ya umwana ra kaze luko yeni bisaza da renze la me farato vie soja team da la place bene yes she make me dance wolo
Ari kumwanya neri horo holo holo holo
holo holo holo holo holo. Yeah. The way you do, the way you dance, the way you move, the way you shake. Urantiwa, urashona. I love the way you put it, tin 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 tin.
Nkuko mubyumva
aho nyene aho
gaze nkuko mubyumva ni ndirimbo imeze neza cyane mugaje nayibagiye izina gindirimbo bimubyo kwitwa
titira
iki mwahise titira bisigo
so urabona nko muri no minsi ni atari imvura ni nyinshi imbeho ni nyinshi ku mugoroba yana utambagiye koti nka kimwe cha kireko muri ninde ni sobi ya kweli ego kugira urajugumira so
titira muko tukavuga ati mana yanje none ibi bintu nibiki ikombe kindenge basi iri joro basi muri ya koti ya indi tusavuze
ego mbega ngamwe bwinga soja team nakaye kajamo mwobwira abakunzi basanzwe babakurikirana canke abakunzi mwovuga yuko imisose bama bavuga yuko bari kuri channel yanyu ya YouTube
so guys urumva twebwe ikintu twabasaba ni kudusupportinga no gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube na audio mark ariko soja team OBC amachana yacu yose mukurikirana Spotify vuba lo premier murabona ibintu bishasha ego
na wewe nakaye kajambo ubwira abantu bama babakurikirana imisi yose
so icyo no basaba nuko dusupportinga nuko yabivuze bakadufata mu mugongo ego bakagerageza kuza baradukurikirana cyane ku account yacu bakagira subscribe share amapartage menshi kugira natwe dushobe gutera imbere muziki w'u Burundi ibyo twifuza ya na audio mark Instagram ni soja team kuki nyene ya ego cyane
reka tubashimire cyane
namwe turabashimiye kandi thanks sana gose kuri
nundi musi tuzobavumbu
ariko mbwa gusa ya mwabigize ko siyo fresh
oya nane si fresh nane 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 nane
tukuta mu bitu tunaturiya tusu ya
we kukuvumbura wibonye gute
so je vraiment byangoye cyane kubera nabanje kwinyegeza
so akunzi ba one by one TV mwabonye yuko twari kumwe na soja team ni team twavuga yuko iri kirakora cyane kandi ni team twavuga yuko iriko ikora ibintu by'amateka yo ibintu basabye nuko mwoja kuri channel yabo ya YouTube mugakora subscribe mukakora like share na comment kugira mubandanye mukurikirana ibikorwa byabo ejo nahiga ejo tuzoba turi kumwe na soja team murakoze cyane muje kuri channel one by one TV mukore subscribe thank you so much.